Goodbye, goodbye, Clary, Clary. Clia, una pomoada, tu ya conae, mawengia, la umido pana. Fikiri utaumia na wewe. Oh, ma kwa heri, goodbye, goodbye. Kwa sababu utaonana naye tena. Kwa heri, kwa heri, kwa heri. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, 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 goodbye.